Let's celebrate the Lord today. He has done us great. Kwenye wameketi. Sijui kama mungu wenu wako sawa, mwako fiti. Lakini kama mwako fiti, and if he's good, rise up on your feet as I invite Ali to stage. Hey.